From nothing to something, the state Nico useful for you.
Mambo.
Thank you.
niko yote hakuna haja watu wanasema hakuna haja kuchukua kitu za unajua sisi ni speaking sense watu ndio bone kama kuna
Faida kwa Yesu weka loss inje.